kukhuluma nami
Baba baba uzolahlekelwa ngothando
Ngoba wena welinde kwaba
baba baba uzohamba
uyangona Kodwa usaba ukusondela une
Bookstore.